왜냐면 하우 야산 아구 포기 웬 아구 포기 아구 포기 하우 사타 왜 야스콜로 가죠
Mama, what's the point of doing this school? Joba se fundi yamatisha ngkhona wabuyi ngabe sithona sihlezi.
Uyahlanya kanti. Uyakhohle ukuthi lo nyaka uyabhala wena. He? Imali zizihambile phela thina esikolo le. Uzungitshela ukuthi what's the point? What's the point? Akuvuke esikolo la. Umnyaka uphelile lokhu lelo uzungitshela ukuthi what's the point? Akuvuke phakisa. Haw.
Kamani. Ukhopha kangaka kuright?
Anti uyena lo blond kudala ngilokho engimvutha nsitha esikolweni uthi kahambe esikolo ngoba ama teacher kafundisi uyakhohle ukuthi yena lo nyaka uyabhala
evele ebhalani mancube ebhalani kungafundwa ngalutho hi kumele aphinde kuphela lo hi umnyaka wonke abantwana behlezi sokuthiwa vumbu vumbu abahambe beyobhala nanko la ma teacher khona bathi abafundisi bengaphiwa ngamali
bengaphiwa imali kathanti bathola ama 500 juice
wo 500 dawu bazowabonela izulwini So mele ophela umntwana bafuqele phambili bengafundanga ku right konoko.
Ah, liyazi khona vele kuyi COVID lo. Yazi kuzophambana impilo zethu siphambene nje sinje khona sikwazi lokuthi senze. Hm? Into sisele nje ukuthi omunye lo munye umzali nje abone ukuthi umntana akhe yamtsa kuma private lesson.
Abangelazwe ke lezo zimali asisazi ukuthi abantwana bazabhalana sazi. Hm?